kandi nta muntu usirimba ubwara rubanga impande cyangwa igitsi bihita bikirira mu rwose ibyo ni ibintu Yesu atagomba kumanuka ava mu ijuru muhita mubikirira kuko murimo